Sawubona, sawubona. Uthi interview kaVest. Hawu. Kunenkinga. Awona inkinga. Mara o sho gore msebitso wa computer o tla gona go etsa. Khululeka. Wa bona lo msebenzi. Ufuna ukuthi ngifake I constipation yonke la. Ngifake constipation yami la ngifake ukuthi uzobona wena. Whatever constipation again. Mlomzane. If wena awuyazi I constipation, inkinga yakho leyo. Kusho ukuthi mina ngi overqualified. Yano any experience, any skills ngiyakhona ukusanitize, ngiyakhona ukufaka I mask. Ngiyakhona ukwenza I social distancing. Hayi. Sizokufonela. Yeah, don't call us, we'll call you. Ngempela lizomfonela. Yeah, ungazifonele thina sizokufonela.